Hallelujah. Mangithi praise the Lord nanzothi hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. My bonging God, without any waste of time, I would like to greet every man and woman of God in our midst. Again, bashali izandla ngisho amen omkhulu. Again, bingelele zonke izitha zika Satan ebusuku, mawuyisitha sika Satan imange inyawo, and shout hallelujah.
Hallelujah.
Praise the Lord.
Praise the Lord.
There is power in the name of
Jesus.
There is deliverance in the name of
Jesus.
Healing in the name of
Jesus.
Salvation in the name of
Jesus.
I'll show you just his hand.
Thank you, Jesus.
Asivule ngokukhulu uphuthuma bazalwane ngengathi kuma kancane leminyanga kade ngikhuluma no Radio Highway bengimemezela inkonzo yethu enkulu kakhulu Friday la sobona khona abangaboni bebona bangahamba bahamba. I was speaking to the man of God emini namhlanje evangelist T.A. Ralhulela kuzoza nabantu la intshumelelo yethu ezoqoshwa la izobe sizoyiqopha on a high level izobikishwa for your season has come ku SAPC 2 izobithathwe le mishini yethu, and I asked you nifike on time on Friday and hear the word from the evangelist T.A. Ralhulela abangaboni sobona bangezwa bazoza abangahambi bayahamba. Now in Newlands awungcinyana ake ushaye isandla uthi praise the Lord, shout glory to Jesus. Oh come on, ume ngenyawo and make it joyous, a joy. Oh shaka rapaka moshanta ripaka moshanta in the name of Jesus. Ah mukashanta. Now in Newlands awungcinyana ngizobuyisa yonke iminyaka edliwe isikhonyana. This crusade is about restoration. Oh my God, this crusade is about your restoration, my restoration, the Church of Jesus restoration. Ake umshale izandla moya ingcwele egameni lika Jesu Christu wase Nazareth. Hlala phansi. Romans chapter 1 verse 20. My God, my Jesus. Nifuna ngishumayele bazana noma nginxoxele izinganekwane. Ngishumayele. Lezi insuku lo ngiqalile umoya ingcwele uthatha over. But I'm asking him tonight ukuthi ngiqadele intshumayelo yami namhlanje ngoba kusasa I want to start a new one. Ngifuna fika uRalhuleni right. Ngifuna ukunishumayeza, ngizonishumayeza. Nizoba right, nizoba inkinga. Tshela makhona ukuthi mina ngizoba inkinga embusweni kaSatan. Tell makhelwane ukuthi mina ngisabuyela emuva ngiyaphambili manje. Tell makhelwane ukuthi mina sengifana nesithuthuthu esingenawo u reverse gear sino forward gear. Ah my God, tell makhelwane wakho ngifana nebanoi, ibanoi alina u reverse gear no forward gear. Ah nisekhona bazalwane. Nisekhona bangcwele. Ayeye madimona yeye. Ayeye bangcwele yeye.
shayeye bantaba shayeye Pansi no satane pansi Pansi no shembe pansi Pansi no universal pansi Pansi no lekhayara pansi Pansi no mangonde pansi Pansi no masa oho shaka Rapaka moshaka Ripaka moshanta Hey, nisekona 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 Ngibingelela laba abaphathisa usizwe no Satan.
Amen.
Benza u Satan ayiphoshele.
Amen.
Benza u Satan akishwe isizwe. Uphathwa ikholera. Mebona bangcwele. Mebona abakhethiweyo.
Amen.
Isizwe sika Jehova.
Amen.
The chosen generation.
Amen.
The peculiar people. Shanta kamosh
And that is the reason
I see
And this For Jesus
Second, we are inkomo igijaha umfana omncane ophethe uswazi ibaleke inkunzi nempondo ibalekise umfana omncane ingazi ukuthi kunamandla avalelwa kuyo mangasiphenduka ngomfana umfana ngathi inyawo ngibelethe umfana uSatan inkomo ibandla linamandla kodwa likakawazi amandlalo ukuthi alaku wafihlo ah nisakhona Nisakona Lalela wena awusiyona nje intaba you are a volcano mountain you are a volcano mountain yabona makuthwa nansi intaba lilo izakhamuse seduze ziyasuswa kuthiwa kunento ezoquma injalo ibandla lika Jesu alivinjwa uSatan alivinjwa amadimoni ngoba liyintaba evutsho Nisakhona tente ungakhathazeki ngabantu abakhluphayo uyabona zonke imoto zigijima ngokufana nama truck nebhanoi konke gijima kanye kanye kwi ground level kodwa indla ingxaki ilase kuthathwa i take off ibhanoi gijima nemoto lonke kodwa mase lisuka kubonakala umehluko lalela wena musukukompita nabamatekisi musukukompita neyitimela when you are an aeroplane of God oshata kamoshata And ipanoi alisuki lapha lize la musukushiya indawo yakho ungakompiti namatekisi ungakompiti nabantu abase ho zero batshela ukuthi mina I'm an aeroplane of God I am aeroplane uyikhathazelani ngamatekisi uma umoya wombuso ukuvukele ungayishiyi indawo yakho ungayishiyi indawo ungakhathazeki Gama pass when I don't pass. Kunenda o hamba kuyo. Wena ngoba wena we will cause the Jehovah. Ah, nisakona. At you Isaiah there that wait upon the Lord. They shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. Oh, fly, eagle, fly. Fly, eagle, fly. Ibingelele inkosi sika Jehova. Why you boss? Twa ukhosi linamazipho a hooked shape. Amazipho okhosi afana ne hook kwenzelani kwesithi mase libamba ukudla kwalo noma inyama yalibamsisa lithi iBhayibheli uthi uJohane uthi uJohane esambulweni bambisisa lokho nakho ngoba ngiyeza masinya mbambisisa kwebhola lerapu uJesu mbambe njenge ikhi ibambe iqhwane noma inyoka ayibisakudedela salaphansi funda ngifuna ukushumela ngila because he loves me so because he loves me so he died for me on Calvary just because he loves me so beyiqila bebathathu beyiqila bebathathu abafana beyiqila bebathathu kwaphathwa lesiqila gama lakhe lalinguthabo bathengwa ezweni ngoba iqila neziboshwa beyithengwa bathengwa bayo bayiqila kade bebushwe begwetshiwe ziyathengwa kuyiboshwa qala beyithengwa iboshwa mayigushwa iminyaka eminingi bathengwa bakwelinye ilizwe bafike bahlala Baba zigqila abasebenza kuphathwa isigqila ukuthabo wathandwa inkosi wazosebenza endlini yenkosi wasebenza endlini yenkosi waba into enkulu enkosini wakhohle ukuthi uyisigqila wabona yonke edla kamnandi ngelinye ilanga laba bevela khona kwalethwa a fact check kwathiwa bazothengwa babuyisela back ezweni labo kwathiwa yonke into yabo abantu ubugqila buphelile kwabhatala kodwa uthabo ngenxa obunomfonomfo angafuna ukuhamba kanti uyisigqila wahlala uThabo kwathi ngelinye ilanga inkosi le uThabo kade isebenzela yafa yathi mayifa inkosi mayingcwatshwa ingcwatshwa yodwa kwadiskaswa kwathi neviki kwathiwa ubani ozondlalela inkosi mayizolala engcwabeni kufanele kube khona ofayo kwathi kuyabheka emagameni egqila kwathola ukuthi ayisekho kodwa kwathi mabhekotha omunye khona esasala ngephutha sesikhohliwe ukuthi siyisigqila gama laso nguThabo bathi mabheka kwathiwa oh uyena somthola liyaqhubeka iviki uyasebenza uThabo kanti akazi ukuthi menemene tekelo ufasini akazi ukuthi insuku zakhe ibaliwe njengoba ngizokhuluma eNewlands West baningi oThabo sebehamba kamnandi baphila kamnandi banemali banemoto banezindlu banemisebenzi emihle and yet abazi ukuthi bangabafokazi lemhlabeni akulona ikhaya labo bazohamba ngelinye ilanga bayoma phambi kwehlalo somgwebi bazilande ngabakwenzile sesemzimbeni hey Thabo this world is not your home asihlezi lapha siyahamba sihlezo komzuzwana luyezu suku buya mtwana buya lekhaya musukulibala liyashona ilanga njoba lishona kusa kuba mnyama kuphinde kuse kuhle kube mnyama insuku zakho zokuphila emhlabeni andi kodwa siyancipha uyayichithaphi ingunaphakade yakho this world is not our home this world it's not our home siyahamba Figila ngalomgcwabo. It's either you fly now and pay later. Oh, you pay now and fly later. Paying now is accepting Jesus. And flying later is when you enter into the eternal life with Jesus forever and ever. Faka esikalini mtaka baba ukuthi injabulo yalomzuzwana izonqedani kunokufa isibili inguna phakade haleluya awuvula lafika usuku lafika usuku awuyivule lencwadi lafika usuku lomncwabo uthabakazi Uthathe nisengo khulekileyo
kanti bese kubhataliwe bahamba kwabhatalwa kanjani ongasazanga isono wenziwe isono ukuze yena ngokwenziwa isono thina sibe ngokulunga kwakhe kwenzeka greatest exchange wathatha ububoni bethu thina sathatha ubuNkulunkulu bakhe thina sasesibiza utsindlalifa zesizulu
fana udlule manje ngoba there are three stages of believers. One, the first stage, children or child of God. Udlule kube umuntu khona abantu ababantwana noma sekudala beneminyaka khulumiso ka baba. Bangosana noma bekhuluma babibhidla baneminyaka basindiswa kodwa bakhulumiso ko baba basadla nestam basadla ubisi kanti sedlule isikhathi sen nestam nobisi isikhathi somngush isikhathi se solid food no more milk. Lokulu ingane ingozi yabo lalela ingozi ingane ifuna ukuthi ibe ne baby sitter ibe noneni ngoba mayengekho uneni izowisizitsha kunabazana abayingane besenkosini mawungekho eduze ukubagada bazowisizitsha benza imess bayona abakhuli ingozi ingane mntwana fanele be no zoyigada fanele edlulele kuba yichild children of God singene ku stage number 2 sibe heirs sibe indlalifa umuntu oyindlalifa uyawazi amalungelo akhe and uyawazi abhale phansi ku will this is the will yona incwadi yafale the will the word of God lona afa lakho likutshela ngawo wonke amalungelo ama rights akho ezindlalifa Natula njena. Futhi no ngeziphutha. Awubi indlalifa uba isan. Bese number 3 uba indlalifa uba isan. Number 3 bese uba indlalifa. Kwesibili umntwana kwesibili uyindodana, mayindodana uyazi like that. Ngingowa la ekhaya. Into kababa into kababa wami. Into kababa into yami. All the promises of God. Aye. And amen. 8,000 promises ezila ezakho. Ithi ngoba nakubaziwa izinkanyezi zingewe.
Zingewe temi soqa.
Asambe. Afika umngcwabo. Theka usemngcwabeni. Thaba bona abantu besondela kuya kangazi kanti kubhaliwe uhamba nombhalo umbhalo owabhala ensimini yase-Edeni umbhalo usathane kawubhala ngepeni lensimbi kwesibeletho esibelethweni sowesifazane wonke umuntu ozalwayo wesifazane kubhaliwe esibelethweni sakhe sina sina wayobhala usathane esibelethweni kwabhalwa ngepeni lensimbi sina noma ungazalwa umfundisi noma ungazalelwa egarage angeke uphenduke ube imoto akusho ukuthi mawuzalelwa egarage usuyimoto usho ukuthini NJ akusho ukuthi ngoba uzalwa umfundisi umuntu osindisiwe nawe ususindisiwe automatically kumele uzikhethele nawe yakho indlela noma ungazalwa abantu abakholwa akusho ukuthi automatically usindisiwe Angene ukuthi ingane kamfundisi. Nasi ingane zami masingathatha uJesu sizoyela esihogweni ithala. Sizoyela esihogweni zilazi iqiniso. Zingibonile ngishumela phambi kwazo. Masingathi funa ukudecide sizohamba sesihogweni. Kodwa mina ngilikhulumile iqiniso. Thina njengabazali siyalikhuluma iqiniso uzoyifebela ngoba uthanda wena. Akusho lokho ukuthi manje wena ngoba uyingane yami usuzothola itayitele yokuthi ukudla isono. Maga waphalo waphalo umphalo waphalwa from the beginning waphalwe nasesiphongweni sina wafika uAdam uNkulunkulu wamhlabela isilwane kuyisign ukuthi akukho ukuthethelwa kwezono ngaphandle kokuchitheka kwegazi yingakho noma nenkosi kathi igcotshwa bekufanele igcotshwe ngophondo uDavide noSaul bagcotshwa ngendlela engafani Saul uyena amafutha akhe amgcoba akhiwe esitsheni wagcotshwa ngeBaul kwathatha amafutha kuBaul wagcotshwa kodwa makuzogcotshwa uDavide and uSaul
wakhethwa ngabantu wavotelwa ngabantu akakhethwa uNkulunkulu kodwa uDavide simbone votelwa izulu ekhethwa uJehova ethi Samuel hamba endlini kaJesse uyongqobela umuntu wenhliziyo yami Mayeshme coach uSaul wahlupa ngoba izinto zabantu ziyahlupa permissive will Kodwa makhotho uDavid sibona uSamuel ethatha uphondo egqolisa amafutha alukho uphondo olingenayo uphondo luvela uma kuzoqala isilwane sihlatshwe kuchitheke igazi ngoba igasho lisho remission of sins Oh wahlatshwa Golgotha Hallelujah Hallelujah Mighty Jesus Mighty God Hallelujah 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 Oh wahlatshwa Again sabelele Newlands was Golgotha Hallelujah. 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 Elisusi zono zesu. Hallelujah. Hallelujah. Atumhlabeleli khangela umsindisi. Oh, mashanta kamoshete. Ati ayimvana. Eyophayo. Yahlatshwa. Yahlatshelwa thina. Wabafela bonke. Abaphilayo. Ukuze abaphilayo. Bangasiphileli bona. Kodwa baphilele yena. Lale. Philele uJesu, philele izulu, ungaphilela abanye abantu, philele uJesu wahlatshwa. Hallelujah. Hallelujah.
Ngishumele namhlanje. Bambamba. Thabo. Ngilanga lomntwana. Egqoke kahle egqoke isuti, bakhumula ibhantshi. Bakhumula uthayi. Bakhumula i-shirt, bakhumula iskipa, bakhumula icathulo, bakhumula amasokisi, bakhumula ibhlukwe, bakhumula ne-underwear. Kwambule kwasale nje. Waye wasengibuleka izwi kimi lithi amaku ku
Hallelujah.
Zwe.
Yosalema tuleni.
Shiala makuku bo. Amaku. Amakuku, Lalela ungibe ungineza isikhathi ngishumayele manje ukuhamba uzophuthela izinto zikaNkuluNkulu My God bambamba bambulala wafaka bamfaka ethuneni ezwa wagqitshwa ezwa kuyamsiza ngantoni umuntu ukuzuza izwe lonke lezi zinto ezikhathalele ezikwenza ungamthandi uNkuluNkulu nale mali lengafuna ukunikela ngayo bazosala bebangisana ngayo uthi uNkulunkulu kunike zona ukuze nginikeze umqhele wena uphiswa igodlo igodle uzotheka izinto ezibolayo eziphelayo uthi uNkulunkulu unikela ngale mali umnikeze amasenti abo umnikeze imali ngempela usazosilanda phambi kwakhe le nto lengcebo iqongelelayo zizobangisana ngayo ingane zakho usufile ithathwa abantu abangayisebenzelanga angabuyinikeza uthi uJesu ngabe nibeka ingcebo yenu ezulwini la ngafinyeli khona nundu la ngafinyeli sela Ugyontshontsha khona. Thatha imali yakho uinveste kuJesu. We begile njenga manje. And the government we idla. Itenga makondom le mali yako. Angabu inega sunkulu nkulu. Tenga makondom ipromote ubufebe. Mhlaba wonke warishwa magama amathathu. HIV. Or government of the world. Bawarishwa magama amathathu HIV. Even same, the government of heaven is worried by three letters. S-I-N. Sin. Mhlaba wonke uthi la magama amathathu kuzofika. Thathi condom. Condomize. God, government of heaven, would don't condomize. Jesus says. Jesus says. Ngoba I condom is not 100% safe. It's 99. What about the other percent? But sperm cell, sperm cell. It's none. I was born. God, I virus AIDS is 450 times smaller than the sperm size. Sperm cell size. Ikwasungena iphutshuke mntanami egqokile icondom omunye umfana uyayiqhobhoza icondom ngoba efuna ukuzwisa lento yokuthi naye ayitholile na uyakusulele ngayo noma ungayifaka icondom iphe yomphefumulo ngayifaka icondom emzimbeni kodwa umphefumulo owonayo lithi iBhayibheli wobhupha wonke umphefumulo owona. Did you know uma ulala ulala nomuntu ungashatile usindisiwe ulalisa lowo muntu kanye noJesu. Oh my God, my Jesus. Mangakathi ulala wenza isex wenza leso sono sesex hayi wedwa ngoba wena ungumzimba kaJesu. Uyinhloko wena umzimba ngamanye amazwi umlalisa uJesu nalowo muntu noma ushadile mawufeba upartner wakho umlalisa nalowo omunye upartner uphinga naye. Amen. UNkulunkulu mayebala kathi 1 2 mayebona abantu abashadile uthi 1. Zonke izono umuntu azenzayo zingaphandle komzimba kepha wenza isono sesex ngoliso wakho umzimba lithi iBhayibheli ochitha iTempel kaNkuluNkulu noNkuluNkulu akumyeka uyakumchitha liphi iTempel it's your body. Athi umfana angikwazi ukushada angikwazi ukuthenga ingulube isesakeni umtshela ukuthi angiyona ingulube mina ngumfanekiso kaNkuluNkulu ophilayo ngumfanekiso kaNkuluNkulu ophilayo. And bonke abafana aba practiceayo ba practicela uba i-driving school car school imoto yase driving school i-driver yibo bonke abanye ba no size 4 bathinta ama clutch nama brakes abanye bagqoka iqathulo no size 6 abanye no size 10 abanye no size 12 bonke abantu baphelelela kuwe uyokwenza njani nge honeymoon uyofesani nge honeymoon. We have a son, Mausulum Shatter, honeymoon. But my honeymoon was so bang a sec of a salon. My God, I'm taking Shumel and Amstange. Konabantu. Oh, my God. Abayam Shatwen. Nisakona. Konabanta by Impeles and Shatwen. Besubakona no Maguma Cotinum Quenyan. Musugu by Impeles. Impeles is Pelele all. Cotumacotinum Quenyan. Bapelela with Petrum. Bapelela with honeymoon. Unga be Impeles. Penesela. Abantu abakhola kanti awuyilaphaya. Inhliziyo leya iyatha uma ngikhumbula. All right. Uthini Romans 1 ngishumayele manje.
Romans chapter 1.
Uimpelesi noma umakoti. Ungabi bridesmaid, ungabi groomsmaid, ungabi stromis ne strogent. Yiba umakoti ngoba i stromis ne strogent zine limitation. Sibuye isale ke muva. Umakoti nomkhwenyana bayongena bodwa. Angifuni ukuba impelesi. Kodwa ngifuna umakoti indoda yami uJesus ingibambe eduze. Okashanta laba basakha laba bayani. Ingibambe ingiqabule. It's well done. My faithful, not no more servant, friend. Friendship
with Jesus. Fellowship divine. Oh, wow. Oh. What a... Come you. Jesus. Jesus. Sithi obaye tengosi ya obaye tengosi tengosi ya obaye tengosi ya obaye tengosi.
Bayede uzu lika Thixo, bayede Alpha no Omega, bayede.
Akanenze. Mawu salute umuntu mangenyawo. We salute you, Jesus.
Come on, come on. Salute to Jesus. A smash. Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Martin. Again, Michelle is out. Again, it's by a day. We Zulu. Ngonyama. Alpha no Omega. Stand or sit. Shall his hand.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Of whom they are getting up. Obana by Tanda Island Dot. Bandaba Mintulum Sin to Lap. Obana by Tanda Island Dot. Obana Batting Zok Fell. I love you, Jesus. With all my heart, I'll never go back. In the name of Jesus. No matter what it counts, no matter what it costs, come what may, I'm no more reversing. Forward ever and backwards never. When I remember, I yell up. yeah. Funda mfethu verse 20. Ngishumayela namhlanje. Afunda ke mfethu, yes.
Verse 20.
Yes.
Ngokuba okungabonwayo kwakhe kuthi amandla akhe aphakade nobuNkulunkulu bakhe kubonakala kwasekudalweni kwezwe.
Yeah.
Ngokuba kuqondakala ngezenzo zakhe ukuze bangabi nakuzilandulela.
Yes, English. Ngicela sheshise, please.
For since creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse.
Hebrews chapter 12 verse 1. Galokoke nathi lokhu sinefu elingaka lawofakazi elisihaqileyo. Masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi. Sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintiswana esikumiselweyo.
English.
Therefore, since we have a great cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and sin which so easily entangles us. And let us run with endurance the race that is set before us.
Jesus. Let us do it. Ufuna ukukhuluma namhlanje futhi ngehloko sithi, so that elesingisi amanye athi, so that men are without excuse. So that men are without. Elungamsavutha manje ayizushayisa izandla lento ayizushayisa izandla angiphinde futhi ngithe izolo malikhunywa maHebrew malikhuluma ngesixuku saofakazi akhunywa ngofakazi basemhlabeni ofakazi bakaJehova akhunywa ngabazana basemhlabeni khunywa ngamaqhawe okholo atholakala encwadini yamaHebrew 11 khunywa ngabonke abangcwele abafe emhlabeni benuNkulunkulu benoJesu makhulunywa ngesixuku sithi masilahle sonke isono esithandela kangaka ngingathi senza kahle bashaya izandla oPaul oPeter oPhilip oAndre oStefan oNgidi oBhengu oDuma oChiliza onke amadoda oCatherine Kuruman oJohn Wessel oMartin Luther onke amadoda lana bashaya izandla masenza kahle kodwa masenze isono babheka phansi bathi asikwazi thina lokho bayajabha uma umzana nenyonyobe yontshontsha isono ebusuku baphatheka kabi ngoba noma uthi athi awubona kodwa khona abakubonayo noma ngakubona abantu abasemhlabeni kodwa uNkulunkulu ngeke uzumqashele khona ingoma eyisezayo sasicula seyizayo uthi amahlathi aphelile akusekho ndawo yokuqasha nangalelanga ngoba ingekho indawo yokuqasha. IBhayibheli likhuluma ngapha ku Revelation chapter 20 ufundile mntanami.
Revelation chapter 20 verse 11.
Ufuna ufunde lapho nje verse 11 no 14.
Ngase ngibone isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso.
Ya.
Obuso bakhe babalekelwe izulu nomhlaba.
Qhubeka.
Akutholelwanga indawo.
Ya.
Verse 14.
Ya.
Ukufa neHadesi kwaphonswa echibini lomlilo.
Ngifuna ufunde ukuthi savula incwadi.
Verse 12. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane.
Yeah.
Bemi phambi kwesihlalo sobukhosi.
Yes.
Izincwadi zavulwa.
Yeah.
Nenye incwadi yavulwa.
Lalela ke simbili incwadi. Ziningi lezi zabantu abaya lapha. Kodwa khona eyodwa. Ngifuna ubambe lokho. Uverse 14 uthini?
Verse 14.
Oh, zavulwa enye enjani?
Nenye incwadi yavulwa.
Yebo.
Ngeyokuphila.
Yokuphila.
Nabafileyo bahlulelwa.
Yeah.
Ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi.
Lalela before ngihambe. Ngithe eqaleni ngicela ngathi la esihlalo. Ngifuna ngiyiphinde ngoba i-message uma ungayishumayeli 40 times usungakayishumayeli. Ngathi zimbili izihlalo zokahlulela futhi kubili ukuvuka kwabafileyo Zimbili hlala zwahlulela. Zim futhi kubili, there are two resurrections. Ingali the Bible athi encwadi yesambulo babusisiwe abantu abavuka ekuvukeni kokuqala. Ngoba laba abayi kulesihlalo. Obana bazovuka kulokuvulo lokuqala. Bonke abantu abafake Jesu emathanje nabo kuba kunoyibuthe othi Jesus ngoshama ngimpinde futhi ngathi ukuthi umuthatha uyi imagnet elantula umsindo bafana uzolimala umuthatha umagnet ubeke yonke imali eyama coins eyama paper 200 rand note or 100 rand note kodwa uyibuthe awunandaba ukuthi inkulu nganani le ma 200 no 100 no 50 no 20 no 10 uzoya kule mali emhlophe noma incane into ezi ukuthi udonse untsale le mali emhlophe ukuthi le ntsimbi esemalini ikhona futhi nakuyibuthe ushukuthini NJ yonke imali bonke abantu bakaNkulunkulu khona ba 200 rand noti bafunde kakhulu but minus intsimbi minus insimbe phakathi masufika uyibuthe awunandaba ukuthi mkhula ngana 200 rand note uzothatha o 5 rand no 2 rand no 1 rand ashiyeka ama cent nama pepper kunjalo nokubuya ka Jesu uyibuthe mefika ema ezulwini lesibili ngoba ulindele ake ngisho lento ulindele icilongo uthi omunye umfundisi lapha eNcwadi kaPaul yongitsho uthi wabona ngoba nina nikhonza obala kodwa niyadlala niyapensa niyaganga niyatshola lapha koChina kukhonza phansi kwemgodi bamkhonza phansi kwemgodi because it was a communist country futhi athi ngintshele I feel communism izobuya iSouth Africa isazophathwa amacommunist njengokukhona iSACP it's likely ukuthi ithatha kokugcina iANC ngo 2009 kodwa emva kwalokho izothatha of SACP ngoba kufanele athi ngithi kodwa kufezeke izwi yithi ngintshele phela uAntichrist uzofika umuntu oAntichrist uzothatha ngoba akulawuleke emhlabeni 1 kunenkinga eMiddle East alukho uxolo bazama uGeorge Bush akekho futhi noObama lomnyama ngeke alethe uxolo number 2 ama prizes okudla azothi shoot up njengoba tebetela enyama signs ye second advent njengoba kuzo second njengoba ukudla kunyuka no petrol noma bengatoyitoya kusezwini kuzonyuka fanele kuze kuzothatha indoda ezobamba iAIDS le ayizuphila fanele kuzofika indoda abantu abangoma channel abantu abakhushulela imali uSatan uhlezi phezu kwayo can I go deep kare kotip ngifuna siyongena sina njama manje uSathane uhlezi lokwaphu uMandela ngo 1990 kune cassette lapho uma uhlezi uSathane uhlezi phezulu kwemali noma iinyunyana zingateleka sizonika zo 5% 7% kodwa akekho ozofika 15% ngaphandle kwama members of parliament that's why noma ningatontwa nenzeni ngeke nithole increase eyakhe increase uzoyithola ukuthi wena utshala imbewu bamba bamba ngifuna uyibambe lento ayikho esontweni lakho uhlezi phezulu kwa uSathane imali kuyoze kuthathwe kususu Saudi nina no Saudi wezwe the church wenzani uSaudi kwaZulu bengekho ama fridge inyama ibiyenze umqwayiba ihujwe ngo Saudi lokho no usukwenzani uSaudi uvimbela ukubola noma kukhona ukubola nikubona kusekuncane ngoba kusekhona uSaudi oyibandla malikela susi Saudi ibandla ukubola nabadli sono abazusithanda sobe sesinzima kakhulu okwamandla usiza usitshontshe kube mnandi uma untshontshe usemakhoneni ngoba kusekhona uSaudi kusekhona ibandla kodwa ithi alikakabonakali esiyakuba yikho njengamanje uSathane ushaya ngama-bright lights ibandla lidimile but the time is coming where the church is gonna switch all her bright lights and the world is gonna dim lithi ma ebonakala siyofana naye simbone njengoba enjalo ma ngabe emude uJesu bebafishana abantu nabanqanyula imilenze ma ebonakala ngayolanga bo milimlenze nabanamehle mabuli ngoba namahlaphilile ngoba kufanele sifane naye mangabe islander idudla soncipha Ingaso simasivele ezulwini ingelo sidideke sithi bangobani sobe sifana naye umahluko uyobusezandleni amanxeba ingakho amadimoni mayibona wena abona uJesu ingakho mawenza isono siya report ingelosi sithi sihlangane noJesu beqabulana beromansana Sihlangane noJesu eNewlands West benza isono sobufebe siya report ngoba unguJesu wena wena wenziwa wabangaphansane kaNkuluNkulu kodwa ngaphezulu kweingelosi ungaphansana Thank you God bless you Manje awazi ngakho njengoba uboleka imali komashonisa kanti uJesu wena Just as he is, so we are. Njengoba enjalo, unjani uNkulunkulu wethu lapho uJesu? Urich, now rich. Uhealthy, now health. Khuluma iopho ulimi lasezulwini. KwaZulu khunya Zulu language. England khulunya English language. Holland khulunya Dutch language. Emabhunini khulunya Afrikaans language. Esuthwini khulunya Sotho language. Heaven khulunya ne language yakhona faith language. Faith language. Faith language. I wish I said ngoba we understand the little faith language. Asambe. Meza ke abe uzothatha. Angihambe namhlanje ngicela ukuyeka namhlanje. Kodwa Nginezwe iphoshi nje. La uvuko loqa bonke abafe. Ngoba lithi iBhayibheli lithi nasifile silele. Makufa umzalwane, those are just pyjamas. Amapijama. Akawagqokile ingakho uma sofaka umzalwane ethuneni sithi good night. We shall see you tomorrow morning. Good night. We shall see you tomorrow morning. Make sure makufika usuku lakho bobusuku. La uzolala khona ngama night wena uzolala. Awuyi engcwabeni usushawe nge red card. Ngoba sentimini yebhola. Ungcono ushawe nge yellow card caution. Kodwa uyingozi ushawe nge red card. Kade kipa madimoni ashawe nge red card. Kade vusa abantu abafile kade ashawe nge red card. Kade beka izandla izishosha ashawe nge red card. Ingakho ethi uJesu ningajabuleli ukuthi nikhipha madimoni. Jabulelani ukuthi kuze kufike usuku lweni amagameni asalotshiwe ningakashawa nge red card. Samba samba samba. My God. Ngiyajabula ngoba ngikhona. Leyo number. Makoti uhle. Fike Nkosi yami. Ngazi noma noma ngishaya ama high heel am. Angazi. Ngazi ngoba ngiqoke iphisuthu. Kodwa yasemhlabeni ngoba le mayeza. Bobe bebabili embhedweni. Kuyobonakala ngathi bathathiwe. Kuyobonakala ngeimpahla. Awuzuhamba masehlithi labangazukufa. Kuzosala ingubo. Iingane lezi zidlalayo ziyogijima ze ema police station. Sithi ubaba nomangi mbone. Sibona amadoda egijima e police station. Ethi umfazi wami nabantwana mangibabone kade ingafuna ukusindiswa. Zosala ingubo. Kuyothi kuvaliwe roof imzimba yabo. Yobi fana nomzimba otholaka ku Luke chapter 24 ngenkathi uJesu ehamba nabafundi beMaus my God my Jesus wangena kuvaliwe kwenye indawo wathi peace be unto you wangena kuvaliwe imzimba yethu lento eyenziwa ama devil worshipper bakopela into eyenziwe ezulwini sizohlwitha sizokuthi oshayela ibhanoyi uyohlutha ngabikho mbobo eyovuleka ngoba umzimba it will be a glorious body The force of gravity. Ngeke kwazi ukuba donsela phansi. Centrifugal force. Leya solwandle donta enyangena manje. Ngeke kwazi ukuba donta. Higher and higher and higher. Bengenazi impiko bazontisi. Jabani bani United Nations. Izo sebenza kumsebenzi ngalesikhathi. 2 billions and billions of people are missing. abobe emangcwabeni kanti bahamba nesithume sinomntu kaNkulunkulu bothi bethi seyivulekile icasket bethi bayibheka bavula asekho umuntu emochwari yonyamala lidumbu isine magnet ebhalwe emathanjeni noma esemhlophe kodwa kubhalwe umagnet la Jesus Jesus ONJ lithi phephela ngokhala icilo ngalokuqala ngokhala lokuqala lengelosi senkulu mayilishaya ipower iyemathuneni engekho amafosholo engekho namapiki efika emangcwabeni ane tombstone anetshe ayovuleka within 27 eye amabhokisi akhipha amathambo kumila inyama engasadingi lotion engasadingi Kentucky engasafuna ukulala nonkosikazi wami ngoba phela le nyama esoyimbatha izobe ingesenankanuko masibonane ezwini nonkosikazi wami ngeke sambone njengonkosikazi sesiyombona njengedalwa ezintsha njengengelosi ngenama feelings kube ngasalanjwa no sorrow no pain zonke insizi kwelethu zobe zingasekho kulabo abahlanzile ingubo zabo egazini lemvana ite bible uzothi masifike ezulwini azesule niyomangala esekhombisa uNkulunkulu ebusuku kade kuzabathakathi bezokubekela imbhulelo neimpundulo uyeqa kungezeki ukuthi ngoba ungilanga lomlili isha uyamangala ngathi bathembile bethi bakuthakatha bekudlisa ushefu ungafi uphathwe isisu uye toilet kanti kwakuthiwa ifa ngoba uNkulunkulu unenjongo nawe uthi angizokutshela buya mntwana ungafeli ngaphandle fele ekhaya babusisiwe abafele enkosini ngoba imisebenzi yabo iyokubalandela intoni umuntu oyikhipha ibe ihlengo somphefumulo wakhe na my God aw haleluya ngicela ukushumayela moya ingcwele uthi ke sengivala lana bazohlwithwa bese kuza ku judgment seat ijaji uJesus kothe zobe ngafaka imuntu esihogweni abazalwane la abanye bovusa emangcwabeni sihlangane kwizulu lokuqala yena uJesu asilinde kwizulu lesibili ngokhala icilo ngolokuqala abangcwele bahlwithe ngabo emathuneni thina sobe sile emhlabeni kwenye indawo kusebusuku kwenye indawo kusemini njengoba nina kusebusuku eSouth Africa eAmerica isemini abanye bobe sensimini besebenza abanye bobelele oyedwa yothathwa oyedwa shiyeka kazobe ukhona yini kuleso sibalo iqualification ongena yokuhlwithwa is to accept Jesus. Mawungena ezweni usuke South Africa uye Zimbabwe uye Swaziland uye Malawi uye Nigeria udinga ipassport. Awungeni kwenye iborder gate ungenayo ipassport. Noma ngathiwa unobucebo omngakanani la emhlabeni eSouth Africa. Nalapha futhi asikwazi ukungena ezulwini singayiphathanga ipassport. The name of Jesus. Yona passport yakho. Ingakathi mina ngiyindlela. Neqiniso. Ongena ngami uyongena aphume afumane idlela. Abaningi bagcina eminyango basindiswa ingakho behotondo. Bagcina eminyango uJesu abangena ngamadlela nahlasa abangena kwi office of administrative office kaMoya Ngcwele. We exchange elubambe ukugcina nje masifika la Jesu asithatheke ahlwithe uyoba ku heaven esibili thina sihlangana thina siphume ngapha osithole baguqulwe lithi iBhayibheli asiyokulala sonke Corinthians first ngitsho chapter 15 ngitsho verse 52 lithi asiyokulala sonke kodwa ngokuphazima kwehlo siyaguqulwa ngokuphazima kwehlo uthi lo mfowethu sengivala sengiqala uthi babekhonzela emgedini lapha phansi eChina wathi umoyincele uphumela phandle wabheka uthi ubheka phezulu mayibheka phezulu ephansi komgodi wabona isithombe ipicture uJesu ethe unyawo lakhe lilengele emhlabeni kodwa eqalaze ngapha wathi njengoba umbona unyawo lakhe Yistepa kasithatha ufuna ukuza emhlabeni njengoba eqalaza ulindele the final command kaNkulunkulu ngoba uJesu naye akalazi usuku lazo ubaba ulindele ubaba ngomthetho ngokomthetho uthi uNkulunkulu uthi uJesu sancenga ubaba uthi baba awume kancane ungasheshu ngidedele khona abantu abangalungi eNewlands West ngifuna babuyele endaweni yabo basukile kwi position yabo bayasonta when bayikhipha ishumi kodwa basekho kule position Part 3 lo ngishumela namhlanje uthi ulindele selingakhala nominini icilongo onke ama signs nayazi i human cloning lo kuthathwa manje ama sperm cell indodeni nosifazane ayofakwe laboratory afaka ahlanganiswe bengahlanganananga kwakhi umuntu athathwa ngama cells la esikhunjeni umvinjelo kwe y America wabona indoda enhle kakhulu labantu manje kodwa bona banomphefumulo negas abana umoya ngoba lithi iBhayibheli ufunda uDaniel chapter 12 uverse 3 or verse 4 ithi ngensuku zokugcina knowledge shall increase that is why kwanda ama cell phone knowledge is increasing I technology is increasing that's why wasixhumana nomuntu ukwazi ukubona ibhola liphesha kungekho ntambo ubone ngesatellite nje mama njengitshela nje uBenihin 2 years ago uthi uNkulunkulu usazokwenza uthe uzo interfere neweather bekani kwenzakalana imvula kade ngibona ku TV I Cape Town shawe ikhukhula umhla omayi mabashawe ikhukhula kwangena tsunami it's because ama signs ukuthi uyeza iweather izoba unpredictable uthi libalele manje seliyana manje because isikhathi siphelile yonke into nokudla okudlayo kuyabhedwa kukhuliswa ngomshini mawudla inyama yenkunga ngathi udlusha ngama yonke into ikhuliswa ngomshini ngespeed iyaphuphuma neingane sikhula ngespeed nabazana basizwa manje ngespeed uthi umoya engcwele 2008 there will be a spirit of acceleration 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 I'm going to accelerate my in other words I'm going to speed up the process of growth the process of maturity I'm bonke abantu abasizwa kuleli tent bazoba ingozi kakhulu kunalabo kudala abasindiswa ngoba there is a spirit of acceleration yonke into yanyuswa usathane inyusa umgangatho noNkulunkulu unyusa umgangatho ngapha acceleration acceleration izwe liyaceba ngapha nebandla lizoceba lidlulise because uJesu banjwa yilonto ngeke buye libandla liphuwa kanje acceleration acceleration that is why sonke sasindiswa lamadoda sasindiswa siyasheshiswa bonke bona bonke ufike kimi engangazi ngangamazi ukuthi ingane yami unina wamkhomba kwenye indawo ngoba abantu besifazane babanjwa amadimoni awu 7 Oh ngizokhuluma ngelinye nje kusasa. Awu 7 amadimoni abamba sifazane ayebamba uMaria Magdalene. Elinye lamadimoni abamba abantu besifazane umoya obuqili. Oh wabamba uRebecca wathi uzontshontsha ifa lika mfoweni. Abazali khona amadoda odlingana ngezone zawo. Oh my God. Kodwa umuntu wesifazane uyalaza iqiniso lengane le ubani ubaba wayo. Sono sakho siya kukufumana. Noma ungasula ngendoda akubona ukuthi kuzonqamuka umshado wakho. Kodwa lento izokwenza uye lapha esihogweni. Uma ungalikhuluma ngeqiniso. Noma ungasazi uzoyivuma endodeni yakho. Bizindoda kaNkuluNkulu. Ungayitshela indoda yakho ngoba sekuzokwona umhlasho. Uthi lengane yona kahlehlehle akuyona yakamphenze yakasithole. Ngakhuluma. That is why Satan attacked abantu besifazane ngoba uyakwazi ibona abantu bane secret of yokufihla izinto zikaNkulu that is why uMoya Engcwele kimi ngo 2006 my son now is the time intenze ukuthaba umbheki eParliament isiyenzeka kwelika moya ngoba izinto masenzeka enyameni siza kwelika moya wathi 50% of cabinet ministers ethi umbheki abesifazane wathi Nkulu now the time has come I am raising up women abesifazane ngizoba gqokisa amabhruka komoya bazolitha umsebenzi bazolitha amabandla amakhulu bazosenyishwa ngespeed esingaze sibonakala ngoba bakwazi ukugcina imbewu abantu abasupporta kakhulu umsebenzi kaNkulunkulu are women
Revelation chapter 12. Utingabonwe sfazane. Eseso zana. No trako. Inyoge nkulendala. Ili ndere tilomdana zalim shwaba ten. Kotu moyo ingwen. When's a miracle. Wazalwe sfazane. Yayo fishu ingane. Iso fishu. Kunenda waga Israel ngasa chordan tuwa ipitra. Kuso fishu alengane. Ba fishu. First, we chapter 1, chapter 3, we sambul. Second, we sambul. Second, chapter 4, we sambul. Second, we sambul. Verse 1, chapter 4. Let me tell you, yenyukela ngaphezulu Johan, dikjangi sinte inkulu. Yenyukela, lase lithathe ibandla. Chapter 4, selisezulwini, ibandla, liseke emhlabeni. Revelation chapter 1, onke lamamandla awu 7, ababela amamandla akhona lemhlabeni. Amanye acebile nemali enkulu, kodwa umoya ingcwele akekho. Oh my God, my Jesus. Amanya hashango carpet, ashange instrument of 500,000. Amanya shange imote nkulu kuma imote zinama vile emhlane. Kuma imote enkulu Mercedes Benz, kodwa uNkulunkulu akekho phakathi. uNkulunkulu akekho. Amanya sindisiwe kodwa abafundisi bakhona abathwalile besindisiwe. La eThekwini khona amabandla athwalile akamoya. Aba ima kichima kona, kuni singisa spesulu, kwa tunkulu kula kaseko. Ngos, umubu kona. Ngos, umubu kona. Ngos, umubu kona. Nga umne wetu. Nga benga ngenanga glilithazo. Age kunkulu kule mabandleni. Kwa tama programs wana kona. Kwa kwenzo ama skills. Okbamba bante abasha. Kwa tunkulu kulu mo ingwele. Kwa yeno kwa subambi pilo mutu. Age ko. Mo shanta ka mo shika. Benza ama skill inte. Okbamba bante abasha. Basa baba fumete ba kochipe. Mix it. 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 Baya funye lo bante bash. Ange ni chungwele na mkama. Yang shisa na mtash. Aksibo bonga bati nkos nkos. Abo bonu mbusa nkulu nkulu. Aungos ashumaela nga inge kamalako. Askipa nga ina matimu nge kamalako. Hambani benzi bobubi. Nyongena. Ekwibine lfutumle nesibabu. Lagu konu kona. Ukala. Nogu keza. Hii. Bobi benze kaje hii. Keza kwa mazingo benge mnandi. Hii. Ekale hii. Mpeti ya koni ngange sanja samu. Aiboli. Numa singaba ilima. Atu isa 35 verse 8. Gaba konu mendo nendele. Yo bisu tindele obungwele. Ongolileyo. Agayu kamba guyo. Ocholayo. Agayu kamba guyo. Okonza banga seko. Agayu kamba guyo. Ongingilo ingongo no ilispen. Oike. Agayu kamba guyo. Noma beziula. Abayu gutuka. Noma bebuga ngatiba kashkele ulain. Kota bamba ngalendele. Abayu gutuka. Ngia chabula. Ngamba ngalendele. Ngia chabula. Ngiyobe ngikhona emshadweni wewufi.
Basibuka njengeyilima, buka njengesinema ongajolo. Na ujolo unayi boyfriend, mtshele uthi oyam
uJesus. Boyfriend yam uJesus. Anginandaba noma ngangalala noma ngangashada kodwa khona umshado engisaya kuwo. Khona umshado engisaya kuwo.
Ngishumayela namhlanje ebusuku. Njengoba nanibona uSadam umele uAntichrist. ngeke nginiyekela khona usambe ke manje lana singavala la wafunda Revelation chapter 9 ithi bokhala bothi ma wagwelani phezukwethu nisibulale kusazovala ukufa engakabanjwa usathane bazoshushiswa abantu kukhona amademon anga more than 200 million angaphansi komhlaba anamakhanda angaphezulu kwamakhanda amahash asazokhishwa ngoba malithathu ibandla la baba ngicela ubambe manje uyazi uyahlupha nohamba ngoba ubahlelwe into zaNkuluNkulu uzohlala ubhebe ungakhula enkosini ulahlelwe into egulela malithathu ibandla la nokubuya kaJesu kwesibili okokuqala okokuJesu ebuya emkhathini engabona emezulu lesibili kodwa masebuya la kwesibili uzoma phezulu kwentaba yemnqumo wahambela phezulu kwentaba yemnqumo ama scientists athi siqalile ukcracker isicrackile intaba yemnqumo ngoba mayema izokhleka phakathi ngoba kuzobe izimpi zika antichrist zizobe ihlasela uIsrael Battle of Armageddon. Ngesikhathi ebuya kuJesu uyobe ekhipha inkembe yomlilo amshaya uzombamba usathane ayomfaka emgodini lela tilongo abyss bottomless pit amfake for 1000 years elocation ephansi engafiki phansi ebheke phansi ngekhanda iinyawo ebheke phezulu mayefika kuJesu uyobe ehamba ngehashe elimhlophe elibhaliwe othembekileyo phela likhona elimhlophe elitholakala ku Revelation chapter 6 a left force peace elika antichrist ngoba before na mayithatha uJesu makuthatha ibandla la nala kuze la kune period of 7 years kodwa ku 3 and a half years zokuqala kuzoqala ama mini tribulations la kuzothethela qala uSathane ku Revelation enzo kwakhe ahambe ngehashe elimhlophe asuse false peace Then if we found the revelation, kona limnyama, kona lokufa, kona pale, kona lendlala. Njengoba nibona nje kunyuka ama food prices, kusazoba khona indlala. Njengoba iqalile eZimbabwe yi example. Hey nkosami kodwa ngayikhuluma lento, ngiyikhuluma ku first year. Ngingivale bazalwane. Ngiyakungizwa manje ufuna uthenga iCD la, uzongizwa kahle ne DVD yakho. Lalela, first 3 and a half years kuzobe kuthululwa. Ulaka lika Jehova kodwa uNkulunkulu esemisa uSathane. Kodwa before uSathane asebenzise asebenze nge first half tribulation. uNkulunkulu qala uzoqala khethe bakhe. Abavangeli abawu 144,000 ababeka uphawu. Before uSathane abeka uphawu lakhe ebuzini ngoba yonke into njengamanje kuzoba khona i withdrawal limit. Usebenzisa ATM card ukwazi ukhipha imali noma ule why lento la le chip e gold isitestiwe Europe ifakwe ngaphansi kwesikhumba izochajwa yilanga kufanele ibe la noma la endaweni ezoba exposed to the sun rays ukuze ichajeke that is why mawuthi titi yonke impahla esitolo inama barcode kukhona lawo oqala u2 nawe sibili amade kakhulu nawe sithathu kuzongena o6 abathathu lapha Oh my God, my Jesus, my. Lithi iBhayibheli onengqondo makahlakaniphe ngoba nasi isibalo, isibalo salomuntu singumuntu kuzoba ngamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha. Why kube u666 uSathane ukopela iTrinity kaNkuluNkulu. U6 soqala umele uSathane uDragon. U6 wesibili umele isilo soqala Antichrist. U6 wesibili wesithathu umele false prophet. Ingani phela uNkuluNkulu uzikuzintathu? uNkuluNkulu Baba, uNkuluNkulu Ndodana, uNkuluNkulu Moya Engcwele noSathane. Why? Nanga Moya Engcwele ekhuluma. Why uSathane manje ezokwehla mafunda uRevelation chapter 12 from verse 13 kubonakala impu kuliwa ezulwini uMikhayeli khosi uSathane. Manje why uSathane ezovela kanje? uJesu uthi kuJohn chapter 10 uthi mina ngingumalusi ongena ngesango ungumalusi kodwa ofohlayo uyisela nomphanga uSathane akangenanga ngesango uJesu angena ngesango the womb of a woman Nkosi yam wazala uJesu noSathane naye uzozama ukuthi manje akophele wazala uJesu uSathane akangenanga wafohla kanjani waqxosha ezulu wawa ngenkathi eqxosha ezulu waphuma nyovane eqxosha uMikhayeli la emekhona ezuka kukhona igolide ngenkathi eqxosha kwagumbuka iqali that is why igolide ayimayini lingaphansi komhlaba ingenkathi uSathane eqxosha emazulwini igolide lashona ngaphansi bayeka bahamba lento izokukhulisa manje manje uma ikhosi uSatan wa wafohle wezemhlabeni engakawi wayephethe emhlabeni in charge. That is why mufuna Genesis 1 no verse 2 it in the beginning uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba sithi verse 2 umhlaba uyihlani kuhutwa yindaba manje bathi dalile phela uSatan ngenkathi eribhelewa washawa uzamqolo oqala washawa uSatan nomhlaba lo kaNoah owesibili. Verse 2 jethu osegqela amanzi wayengasadala uNkulunkulu wayese renovator ngoba khona umahluko to bara and to asa. To bara is to create, to asa is to form. You bara from nothing, but you asa from something. Makuthiwa asidale kwadalwa kodwa mase kuwo verse 2 kuthiwa verse 3 wathi and God said ithi bulale ekuqaleni buka ake sibheke uNkulunkulu ozikuntathu uverse 1 kaJesu ithi ekuqaleni uNkulunkulu God the Father bese kuthi uverse 2 umhlaba womhlaba oyihutwa kumnyama kodwa umoya oyingcwele ohamba phezu kwamanzi God the Holy Spirit bese kuthi uverse 3 uNkulunkulu wathi ulizwi wayekhona ekuqaleni ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenoNkulunkulu God the Son Jesus. Ngiliyeke namhlanje okay bamba. Uthani tsu. Uthani tsu. Uthani tornado. Uthani wahusha umoya. Inkanyamba. Yezulu. Sambeka ngicela sambeka manje then ke makusuka la uJesu the time bese kuba khona ke manje i second half tribulation la uNkulunkulu ezothula khona izitsha ezisikhombisa thulela ulaka lakhe kuyoba khona ilonda enga uyothi uyakudokotela ethi awami ngiphethe isilonda esingalapheki yothululelwa phezu kolwandle lube ulwandle lothulwa ngesitsha lapha amanzi ajika abe igazi kuyosha konke kwesithathu ku-1/3 kusolwandle nemkhumbi iyobe iphakathi yokusholana ife neyinhlanzi esiphakathi zobe zifa ngoba i-tribulation ulaka likaNkulunkulu olungazange lube khona nolongaphinde lube khona uzobe ejaja umhlaba uNkulunkulu ewuzisa ubuhlungu lithi bothi bogijima ethi sibulale Jehova kungekho ukufa kuvaliwe. Lithi iBhayibheli akekho oyothenga nongathengisa ngefirst half. Wonke umuntu uzothenga njengoba uthengisa nje. Imali yakho njengoba uyigcina ebank izothathwa uAntichrist. Njengoba ufuna ukuyinikela senze ngomsebenzi uzoyintsala ngoba abazosala ekhlwithweni, ladies and gentlemen. Ibona abayalana ke. Ngoba akekho umuntu ozophuza amanzi. Uyobuwomile ufuna amanzi awuyathola emfuleni. Emfuleni kube kugadiwe yonke into ithengwa ngophawu. Ugesu uthenga ngephawu, igross ayithenga ngephawu. Njengamanje amabank kukhona i-withdrawal limits, my ATMs. Uma sekuthathe over Antichrist izoba worse i-withdrawal limit. Oh, ikhadi lakhe likuvumela u-withdraw more than 3,000 or 1,000 because sekusebenza umoya ka-Antichrist kuzoba worse ngaleso sikhathi. Kuzovela indoda ezolapha i-AIDS. Ibe nekhamu le-AIDS omashanela abazoholwa 50,000 ngenyanga bethu bani ongafana nesilo ithi ngabona isilo siphuma olwandle ulwandle akushiwa ngolwandle kushiwa masses of people makhulunywa ngolwandle it's a figure of speech ezwi lenkulumo baphume bafune lalelani bazalwane akekho oyothenga nongathengisa boza abazana abasindisiwe kade besheba bamba ke manje bazosala lana okade ejola oye inyangeni ohlebayo nongathethelele esindisiwe nenzondo onamagqubu abazosala bese ngenxa yendlala bobefuna ukudla abanye bothenga balithatha uphawu bazi ngoba uSathane ufuna ukuthi azise uNkulunkulu ubuhlungu obukhulu injongo ka-666 kahlehle ukuthi amaJuda amaningi ayongena esihogweni. Njengamanje eAmerica kutrainwa the Jewish priests. Kya practice abazongena ethempelini lapha kade kukhona ithempeli kaSolomon, khona imosque yamaSulumane. Janbono Iraq, Bongo no Iran, India Ukula Fungelo Israel, Uchol Kukumubis and Yokon oil, Israel Israel, Ela Tatwang An, Lingan, that is why Israel got powerful, who was seven wong, who number three, Bandaban MP powerful Israel. Yagu tin to Israel, Baba tin to Israel, tin to Jehovah. Tinanga Katungulugul, and not Tanazalu Israel, Babupen, why born and to Assembles, Utanazalamakos, Besaktak Tanazal Israel, Babu Israel, you are slipped like a moy, Indians are Israel, Renyam, Tinasu Israel Gamoy, when Zaran Israel, Renyam, Galiwa, Emitis, when Zaran Gamoy, Basodanamo, Tabafundi, Sabangelani. Baso ndale bapha abafundisi njengamanje bapha abafundisi abekho ngoba bazakhela iempire abanye banibambile banibambe ngemithi kuze nilethe imali eningi kodwa uyesihogweni simonyo yathi nyanga boyithinta kanjena bengena umfundisi bashaya uvala abazwana ungashaya uvala kufuna ungamsaba umfundisi fanele umhloniphe. Ngiyeke bazalwane. Niswa itenga lenchumele. Bambake, bambake, bambake. Nakoke bazon. Denige, bazo sala bazon. Abanye bazon gena nge kazlabo. But no, if we let him go down, they don't stop at the Kumanga, a triple six, Bangu am Tandu chess, Bangu Yulanga Saharanan. Locos of Wenziwa, Iban, the self-sindicive, Lalan, abantu abaningi bashumela manga bathi sizothatha sobanjwa antichrist cela. No, it's not a Revelation chapter 3 verse 10 ngokuba ulondile izwi lokubekezela kwami nami ngiyakulonda ngehora lokulingwa eliyofikele abantu bonke emhlabeni. Iliphi lelo hora lokulingwa? Akukhona ukujola, akukhona ukuthakatha. I-tribulation ka antichrist labantu bobebe uNkulunkulu okulonda kanjani ngokuthi akususe. That is why insindiso We are sindiswa. Asabunju Kristu. Ngoba lawo nombili khona umuntu owaziwayo nobunjweyo. Khona umuntu owaziwayo nobunjweyo. Imuphi lobunjweyo? Yilo simbonayo. Yilo obunjweyo mncane kuno Satan emdala uSathane. Kodwa lo owaziwayo mdala kuno Satan. Owaba khona uSathane engakabi khona. Yilo umoya okuthiwa usibongile ushile emhlabeni sibe sibona umzimba wakhe. Sowe sekuhamba lo owaziwayo Jeremiah chapter 1 verse 5. Ngingakakubumbi Jeremiah ngakwazi. Ngashuma namhlanje mthuku. Umbili wena uwedwa. Kona lona date of birth, kona ngena i date of birth. Ona date of birth neyokufa. Kona ne certificate sokuzalwa, ne certificate sokufa. Kona kona ngena se state certificate. Asambe ngamoya ngcono ngicela ngisincane ibekezele. Then laba bazosala ke la ehlutheni. Ba abanye bonke bo balekele entabeni abazalwa. Bebaleka, bebalekela abanye bothi bebaleka uIsrael. Yila ezoqhamuka khona kuJesus sevela nathi. Second advent. Ngoba second coming ibili yokuqala first second coming ile uJesu okuthiwa i rapture blessed hope. Titus 1 verse 13 blessed hope ithemba bese kuba khona lesibili glorious appearing. Amen. Uzovela ke esevela ngeseloni iwudlu uzobe sezobusa ezohlela esikhaleni esihlalweni sakho for 1000 years uyofika la sobe sigibela amahashi yethu elakhe lobe lihamba phambili ambambe kuSathane umprofeti wamanga no antichrist bafaka echibini uSathane afakwe lana bese yahlala kuJesu abuse kuhanje capital city kobe kuJerusalem kuyonyuka iAfrika iyokhonza Jerusalem ukufa kuvaliwe inyoka zingabashaya abantu amaphubesi engadla abantu ingwenya zingabadla abantu ngoba umuntu olethe ukufa uSathane uyobe semgodini ongenamkhawuko.
ibandla kodwa lithi iBhayibheli emva kwa 1000 years uyodedela isikhashana adukisa abaningi ingangithi ubusisa umuntu lo ovuka evukeni lokuqala ngoba kwelesibili kebe kunzima Usathana ufuna sishumele ngazo zonke izinto kodwa akafuni sishumele ngoJesu esemsiphambanweni akafuni sishumele ngokubuya kaJesu akafuni sishumele nge great tribulation ufuna sishumele ngeentshumele ezinkulu prosperity kodwa nifihlele lento kuba ngathi uJesu uzothatha isikhati kanti manje umuntu osindiswa manje ufana ukuthi ufana nomuntu ogibela ibus staff ihamba athi umhlabele siyaziswa izigizake Useya buye
Hameni
Imibuso Ula kakhulu
Siwa kwali silumpalo Ola chenga o
Sibona ke group azalwane ezizomangela napha ngo eyome yokuqala imela kwesihlalo ngoba ngithe la oqala ijudge lapho uJesu kodwa la esimhlophe isihlalo uNkulunkulu bobe beza ke bezobeka ama excuses abo Shut up! Bobo beza beso begi zaba zaba. Sithi iBhayibheli so that men are without. Siyakuphunyuka kanjalo uma sitebesela ukusindiswa ungaka. Bamake manje asambeke. Ngizoshintsha mhlawumbe ama character ayo 10 noma 15 kodwa azokhava lonke iBhayibheli. Akekho noyedwa umuntu la uzophuma engekho guilty. Wonke umuntu uzozala. Akekho noyedwa uzoshiya ngaphandle kule ntshumayelo. No sin to see you. Bonke abantu bazophakama beze ngaphambili namhlanje. So that men are without. Osinisi ongasiniswanga lentshumelo yamfaka. La i revelation kula ngineza ona kuthi kuyokwenzakalani kwisihlalo sokwahlulela laba bazosala ehlithweni. Lalela thina la siyoshada kodwa laba abawu 144,000 ama Jewish evangelist nalabo bazongena ngesikhathi se great tribulation bebulawa. Abanayo imqhele ithini esinemqhele number 2 abaye emshadweni bazo bazibukeli bayo bazimpelesi thina singumakoti ngoba uIsrael uIsrael old testament saints bawumfazi kaJehova kodwa ibandla lumakoti kaJesu siya my god ake ngiphinde ngichaze futhi abazana abangcwele betestament elidala bangumfazi kaJehova yibona labo kwabona ngesikhathi kuvuleka amathuna uJesu esiphambonweni kubonakala kwenzeka ku transferwa iparadise from the lower part to the upper part to the second heaven ngoba ngithe mathathe amazulu lokuqale lamafu lahle sikhona uSatan demon laba singabe bezohlangana khona elesibili izulu ila kuzohlangana khona abangcwele la kukhona khona iparadise elesithathu ila khona khona isihlalo sokwahlulela isihlalo sobukhosi sika Jehova lalela ke bezelana uNkulunkulu abahlulele lalela ke asivala amehlo baba ulungile uthembekile ngwele coba izwi lakho awungishumelise sengathi uyaqala shumela ngathi ngizofa ngathi ngizofithwa ngoyincwele hlale mathanje nami hlale enyameni yami revive my spirit refresh my spirit anointing of god come fall on me right now minister talk through me Rebuke, reproof, correct, edify through my mouth. Let me become your mouthpiece in Jesus. Nina matimon. In mama bantu wabtongu wakatale nvalinje. Shisa gumli. Aboro seto chimso aliso chaminu lako oro yako kwa almano chafet. Amatimon wabulala in units, in tens, in hundreds, in thousands, in millions, in billions, in trillions, in zillions. Gwafagos agos! My devil worshipper ase Newlands. Nangumlilo. Unshisa nise ihlalwin. Mangkichi malapam wen. Nili uistumu sami. Umzima msoba umlilo. Uzon top. Gwabang ninka smulu gankulukul. Baba give me the glory. O umnige zayona. Umshabu nga set ela. Ibu isel. Uibu isel lili. Bande na pesquam. Get kamal gachus. Aliti banta amen. Again Shall we just So that men are without excuse. Little Bible, His invisible power. Ayafakaza ukuthi ukhona lo ngabonwayo ngenyama yamehlo kodwa ubonakala ngezenzo mawufunda 103 wamahubo lithi wamazisa uMose izindlela zakhe nabantwana baIsrayeli izenzo zakhe ehlane yonke into ngengaculi iculo ngathi if you think God is dead just look around take your time. Who made the mountains? Okokala nje encwadini ka Matthew 7 uthi bhekani inyoni zezulu asilimi asitshali asivuni kodwa mina Jehova ngiyazondla ziyadla ngiyazifida ukuze kubonakale ukuthi nguNkulunkulu ophilayo so that men are without excuse, uthi bhekana utshani basendle, iminduze, abutshali, abuvuni, kodwa mina Jehova, ngiyabondla, wathi uNkulunkulu kimi enginikezele ntshumayelo, wathi bhekani mina Jehova, ngehlisa ilanga, abantu, bayarenta, barentela ugesi, kodwa mina Jehova, ngibanikeza ilanga, abangalirenteli, likhanyisela abalungileyo, nabangalungileyo, so that men are without excuse. Abantu bambarentela amanzi, kodwa mina Jehova, ngehlisa imvula, ngivula amafastela, amazulu, ngidedele imvula, ine, phezu kwabalungileyo, nabangalunganga, batshale bavune. So that men are without excuse.
Kwi group yokuqala sengihamba ezoma phambi kwesihlalo sika Jehova. Group yabantu bathi Jehova besikuthanda besazi ngo Jesu sishinyeziwe ngo Jesu samthanda u Jesu. Kodwa thina besibanjwe umoya wobumpofu. Poor people group. Poverty stricken people. Abantu abashaywe indlala. My Jesus. Bathi ngenxa yendlala ngcono sidayise ngeqiniso. Ngenxa yendlala asifuni indlela zokuyiphilisa. Ngenxa yendlala asidedele abantwana bethu bethengise ngemizimba yabo ukuze ngene igrosa la ekhaya. Ngenxa yendlala Jehova sathi silazi iqiniso sayiyeka sayoyizamela into yokuphilisa ngoba sasilambile. Athi uPawuli intoni engahlukanisa nothando lukaKristu Jesu. Athi nakufa nakuhlupheka nababusi nazingelosi nakulamba akukho ongahlukanisa nothando lukaKristu. Bese qhamuka ufakazo yedwa phakathi kwesiqhuku sawufakazi. Qhamuka ufakazo yedwa igama lakhe uLazarus. Athi mina Jehova angihlala ngasesangweni lesiqebi ngifisa ukudla imvuthuluka kodwa ngahlala nganyamezela angangamyeka uJesu singidlula isiqebi sihle mina ngilambile ngigula nginelonda ngingenayo i-medical aid ngingakwazi ukuya ekliniki nasesibhedlela ngenxa yobuhlwempu onesibambi kwakuyizinja zingikhotha ilonda bangenayo imali kodwa ngahlala 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 namkhonza uJesu ngingenayo into engizoyidla kodwa noma ngiqhoka amanikiniki ngikhona kodwa ingubo ngahlala. Athi uNkulunkulu nayizwela nangufakazi hambani nesihogweni wayempofu ehluphekile kodwa angilahlanga wabekezela kwaze kube sekugcineni abajujela esihogweni so that man are without excuse.
Khona abantu abathengisa ngeqiniso ngenxa yesizwe. Khona abantu abaqala amabandla. Khona abantu abathola umsebenzi ngomzimba wabo. Akusho ukuthi mawuhlupheka thengisa ngeqiniso. Lazaro asuze umngcwabo wakhe watshingwa
kwaqhamkinge lozi zamthwala zombeka esifubeni wathi ha I'm going home God, what me from a critic of Cosmarello? By Sesame Fuben Scarbraham. Natico Camo and Jay Stoll, but it's off a Sakuleka Nyakogula. Umame Seven Zamachati no put back to Gutta, Gilin Chela Escoco, Gotanassana, Gatuan Trainer Jehovah. Ngahlala ngabekezela namhlanje my powerful preacher ngahlala endlela endlaleni ingekho into engizoyidla singekho inkamzetiye ngithatha ushukela ngufake brown paper brown kubasele emlilweni masebile amazwi kwafaka eketeleni kube ama T-Rex army kanti Jehova uyangitrainer kanti Jehova uyangiprepare kanti Jehova uyangakha lalela noma ngafika indlala ungadayisi ngomzibulo bakho ungadayisi ngomzibulo bakho uJakobe wathatha Sibula mga iseu Genga yendala Be gezela Gobe Gezela Jesu
Gobe Gezela
Wata isu iso Gom sibula genga yeshtu Isopo Kwa nabanda bata isengo Jesu Utomu nyumshuma el babu stole Into iti nento mazani ya seo lundi Kwa 1995 Iti nga ta isa gomtombami Ku Texman Ngoba ngifuna ukugibela mahali eTexini. UTexman wabuthatha ubuntombi bami, wabuthatha ubvirgin bami, ngangilambile. Abanye bathatha nje umntombi babo ngestreetwise 2, second tag, badayisa umntombi babo ebafaneni ukuze alale edlile, emva kwalokho uyilandela ingculaza, emva kwalokho uyilandela ingane. Hlala ezweni ukholekile, zithokozise ngoJehova, khona yokunikeza okufiswa inhliziyo So that men are without excuse. Ngenxa yesikhathi ngibona igroup yesibili. Ngibona kings and presidents. Ngibona o King Shaka. Ngibona the founder of the Zulu nation. Ngibona o Sobhuza. Ngibona o Soshangane. Bona nowakaXhosa bona nowabesuthu bonke ngibona nama president oMandela bethi inkosi I stayed 27 years in jail bona George Bush or Bill Clinton or George Moyo or Julius Nyerere bonke sebahamba o Obama ngibona bonke no Jacob Zuma ngibona bonke o president bomhlaba ngibona no O.R. Tambo Mwena wangbonke o president bomhlaba nalo wase Cuba Castro Fidel Castro ngiyababona bethu Mandela sasingena isikhathi sakho Jesu suspended 27 years in jail sisafarishela inkululeko yomuntu omnyama silwela isizwe sakithi silwela abantu bakho Jehova ukuthi bahlale kahle What about my son Jesus? What about my son Jesus? Mandela, wahlala 27 years. It is true. Iki do ayenza. Bambusu Mandela ngelinye ilanga seritayile. But what will you do after your death? What in your ezulwini? Ngithathe ngifune la khona khona ANC ngithathe ikhadi le ANC ngiqonde khona Mandela khuliswa ungazi ngoba Bishop Tutu abalikhuluma ngiqiniso kuMandela odangala abalikhuluma ochikana abalikhuluma ngiqiniso kuMandela awuthiko ungakunikeza ONJ ngomhla ka 18 July uMandela uyabehlanganisa 90 years unikeza umusongaka kodwa kuyomsiza ngani athanda umhlaba wonke ithi iBhayibheli intoni umuntu ayikhipha ibe Sango some perfume walking now. Come Sisanganu to Susis alone. But a queen, oh, Chris Hardy, Bobby Pam Gestaloska Jehovah, to Anina, now fellow Mandela, Simono Doctor Teles, to Agua Faban to Benkat and Abensi, what criticas got a law in Ghost, a criticas lie, who was exceeded by Yabalante. But if I call him and tell, I think he was a fagas. I got to go to so fagas. Come go fagas about two. Moses, not David. Atu Moses, Ganga Melusha, Kanyana Bantuana, Bagua Israel, no manches of Cosin, Kwafar, Ganga Melubale and Gosale San, Gasale San, the Fundit has got Jehovah, our Fundit has got Kuruku, the Kippi sees, Epirena to David, Nagubangos, Basanga Sabelingo, but he lifted me up from the deep muddy play and he planted my feet on the king's highway. Uting apala ihubo 23 uJehova ungumaluswami angiyukweswela achukulu naizwela bo president makings hambane sihokwen so that man without excuse boni group start Westcott, the group, your premier, your psychiatrist, on Dunangel Leves, O Popom Leaf, Om Jal, O Nosimo Palindel, O Stofil, Bong or Ramachod, Ababa Oprima, O Toko Sehual, Bong and Abacon and Jangamansh, O Spoon Debel, those Olim Keys, Gibona Beb, Pamgolishan, but it's Jehovah, O Sulum Geb. Sasikthanda Jesu kodwa sasinake the welfare of your people. Sasikthanda Jehova singonduna nkulu sasingekho isikade sam athu Jehova ngingabeka imithetho nomilishumi ngathi bosebenza zonke izinsuku ezisithupha kodwa yazisa usuku lesikhombisa uligcine ulingcwelise Wayikhonza inkosi uNkulunkulu wakho ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami athi uNkulunkulu izwane ufakazi wami ozongifakaza phakathi kwesiqoko sofakazi phuma ufakazi oyedwa igama lakhe nguDaniel uthi nami ngangisebhabhele ngapronyothwa ngaba upremier uthi ngelinye ilanga sanikeza isihlo senkosi kwathiwa sidle ngatshela abafowethu oMeshaka oAbednego oShadreki ngathi ake ulinge iy'nceku zakho ngemifino nangamanzi ngoba isihlo simele isono imifino imele izwi amanzi amele umoya ingcwele uthi ngelile ngathiwa siguqwe esithombeni kwaqubukiswe ukuthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami uthi baphonse emlilweni mina ngaphonse emphwandwini wengonyama iy'ngonyama ngakathi zingiphonsa kuso zathi ziyanginuka azange angidla zezwa iphunga le ngonyama yomndeni wakajuda ongaphakathi kwami amaphubesi abayihitha yami kwakusebusuku ebusika kodwa ngwezwala ngamakhaza amaphubesi angiphefumulela amanye abo matras ngalala phezu kwabo mina Daniel mina Nkulunkulu uthi ngabona umbono kwathiwa Daniel le ncwadi ungayivali ngoba isazokwambula encwadini esambulo So that man without excuse. Kwathiwa khonza uNkulunkulu kaDaniel. Bapha abantu abazoshintsha iSouth Africa. Kwathiwa khonza uNkulunkulu kaNG. Ongabusamenza abo uNkulunkulu kaAbraham. Menza abe present tense. Angabe uNkulunkulu kaAbraham kaIsaka manje. Menza umshintsho ungabisa uNkulunkulu kaBhengu, uNkulunkulu kaNJ, uNkulunkulu wetsunami. Ngoba wakho manje. Athi uNkulunkulu hambani nesihogweni bo premier. So that man without excuse. Ngenxa yesikhathi phakathi kwegroup. Ngibona usister amantombazana. Bathi Jesu sasikuthanda. Kodwa inkinga yethu kangena abazali. Abanye angenabo kodwa ngaba yi-street kid ukuze ngithole umsebenzi ongawufumani ngagcina sengiye point ngiyodayisa ngomzimba wonke umphefumulo wona usiwazi wojajwa severely but labo sisi sasithangisa ngoba there are three types of women khona
a prostitute. Law, she's not after your body. She's after your money. Category number two, kona an adulterer is peeing. Lo kalu nondindo lo is peeing. Lo is peeing lo, she's not after your money. She's after your body. Beso bakono estati category besifazane, strange woman. This one is not after your body. She's not after your money. She's after your soul. Udilaila. Kazi ntombazane, ufola kumapi kula mathathu. Kazi dadwethu, ufola kumapi kula mathathu. We muntu wesifazane, ungena kubapi laba esithathu. Bathi uNkulunkulu sadayisa ngomzimba. Angilazi iqiniso. Ngihlushwa inkanuka, ngangithanda isex. Ngoba khona abantu abangapheli isonto, bengalalaka. Khona abalala labantu abawu-5 ngosuku. Sebangenwa yidimoni. Nofeba abanye balala namadoda amanye alala nento mhlawumbe esiwu-10 ngesonto ngoba lento ela lo muntu osifazane lenyokela ikhanda lebheke phansi ya operator ifuna ngesikhathi efaka umuntu wesilisa ngenkathi ekhipha lokho kwakhe umntwana ayathatha lama sperms aye phansi kolwandle isho njalo devolution siyokwakha amanye amadimoni afana nalo bese lo alale kakhulu eze efuna more njengoba ufuna more isex walala nomuntu owrong wesifazane noma walala nendoda ewrong. You need a deliverance. Akuse wena nje lokho kuzophumela phansi sebeshaya abazali bazobakhathala. Bashaya bazobakhathala abazali. Athi uNkulunkulu letha nifakazi phakathi kwesixuku sofakazi. Qhamu kufakazwa yedwa. URahabi isifebe esikhulu saseJericho. Athi mina Jehova kwafika inhloni eyimbili eJericho. Ngangijwayele ukufihla amadoda la ngaphansi. Kodwa lezi inhloni ngayibona uJoshua noCaleb. Akubona abantu bokufihlwa lana. Abantu bokufihlwa phezulu. Ophahleni lendlu. Ngoba kulalwa nenceke kaJehova. Uzofa. Ma ulala nenceke kaJehova. Hey, akuyona ingelosi inceke kaJehova. Rahabi ngathi ngawafihla ngathi ngicela ningenzele ninginikeze isign ukuthi ningivikela nendlu kaBaba kwathiwa lengisa intambo ebovu ewindini okuyisign yegazi likaJesu. When I see the blood I shall pass over. When I see the blood I shall pass over. Athi uRahabi ngangisifebe kodwa ngathumana ngafumana umusa ngaba sozalweni ngawukhokho olethe uJesu. Athi uNkulunkulu saw that man. Entweni embi kuvela into enhle. UNkulunkulu akanandaba ukuthi uqale kanjani, unendaba ukuthi uphetha kanjani. Athi bo sister nizwile, nasi sifebe sasi okwakuyi Jack and House. Iflat lakhe wayirenta ngemali yobufebe. Nanamhlanje khona amantombazane la anoba bengane asathatha imali yabo ayolala mese sinsiwe ukuzohambe ngale moto udiza komzimba wakho. Indoda ikusayinele 1000 we check kodwa niyolala umnikeza umzimba injini yakho. Khona imoto ezinhle ngomzimba kodwa injini dala yafa. Kunabantu besifazana sebafelwa injini sexually sulela ngathi ulele nesalukwazi. Thina siphuma ezweni kuthi uyalala ubona intombazane inhle kuthiwa lala ungazi nento ukuthi yintoni kwangena itruck yini lana. Ngoba phela izinto zamadoda ayifani. Amadoda aphethe ibhama engafani. Khona bakudubula nge-9mm. Kube khona bakushaya nge-shotgun. Kube khona bakushaya nge-R1. Khona bakushaya nge-R5. Bese ushawa yi-AK yasemashanganeni. Ungazi ukuthi ushayiswe yiphi. Ushayiswe yi-horse and trailer truck. Oshkosh. Oshkosh. Ikushayise amasanga dilike. Kube yiholo. Uyaqamba uyashada ushada ne 7.65 ungezwa noma ulele noma ulele nendoda yini mntanami wadutshulwa kakhulu uthengisa ngomzimba wakho. Nawe mfana wami awuhamba udubula kwalesibhamu sakho zaphela iy'nhlamvu wangena ngenhlamvu eyodwa emshadweni kaqhwasha wangena.
kodwa ngiyamthanda uPaul uthi umubane kuKristu noma esenehholo noma esedutshulwa mayike kodwa uba isidalwa esisha ubuyisa ubusha bakho njengokhosi noma ungaba nengane ezu-5 mawukuKristu uyabuyisela umntomo bakho nomyeni wakho acaba nomuntu kanti ubusiwe imvimba I'm a new creation. I'm a brand new man. All things have passed away. I'm born, more than a conqueror, more than a conqueror. That's who I am. I'm a new creation.
I'm a brand new man.
Akusoluto. Wago songas, and in Thomas and MF Donda. Yes, I go in the Baba Bang and as 5, Bamandi about 5. Yet in Thomas and Namukulu Sangan Tetele Babuton, what Umubani, Ego Cress, we sit down. What did you tell him, Danam? Utiko Buis, Uchesasoba in Com, Casu be kissing Com, Twaini, Invimba, Ewat in Thomas and Atisio Nagel. Izovimba la isikhaleni no Jesu uba imvimba umkhwena wakho ezwe akenjoy emelele nakati kati uqedwa abantu besilisa ngoba usuku Jesu okudala kudlulile bheka anise wona ama virgin kodwa ku Jesu uyenziwa athatha into eqelahliwe emgqomeni kadoti sebekazi bekumfimfithile abafana ungavuma umfana kwenza umoba umfana ufika kudla 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 njengomoya angimfimfithi angimfimfithi mase ukufimfitha wathi wonke ushukela akulahlela lapha njengekhasi kamoba khona amantombazane adlala abafana ayalokhuza kunengoma ethi baba kanomsa vula amasango sangena sangena salalela ntombazane ungawavuli vala Vala! Vala! Vala!
Demo!
Uata! Uata mkulu akuli ngomati! Mnige! 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 At sigalel kek! Sigalel kek! Lelela mga shoshincha! Mnishe! 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 So that man! So that men, so that men are without excuse. Yabona, ekhamothe ngihlala khona. Kuna ama text okuthiwa ingqosha. Lawashayi local. Mnyango wengqosha uhlala uvulekile. Stapa sakhona sihlala sivulekile. Kugibela nombane. Ntombazane. Musukuba ingqosha selokushini uba isikiki sawonke umuntu wesilizo phiso qhama aqhamelela kuwe umfana kuphendula phendula embedeni akushayise zonke izitayela kuphendula sakubhekisele engakhokhelanga nesent akuphendula kwenza inja When you are tender, you are enjoy. Aglali so wenja. Aktoshi sirubala pant. Enga kokelanga nesent. Indomazane. Ey sekam kwako. Ibisonge kwelo. Ibangi sango. Nenja yagubu sport. Inji katik biswa yona. Katik biswa no sisi. Oyam boy, oyam, uqinisile oyakho, uzero wakho. Hayi asipheli. Kushukuqule ngoma, hayi asipheli, esibhlungu asipheli. Kushi ngoma, hayi asipheli, esibhlungu asipheli. Mina ngiyajika, hayi asijole, esino Jesu, asijole. Hayi asijoli esino Jesu asijoli so that man anasini ukuthi imzimba yenu ithempeli Zonke zona umuntu azenzayo zingaphandle komzimba. Kepha wenza isono sokulala sofebe. Ungcolisa. Ngashumela namhlanje ebusuku. Hayi phela. Hayi phela bro. Uthe ma ngicela nje ufuna ku nomathi ngicela ukulaza isoka lakho esibongile ngizolibona umfazi okhohlakele kangaka uzobona isoka lengane yabona intombazane engenayo uJesu ibizwa ngekhwela kodwa intombazane uJesu kuthiwa hey wena wesifazane sizocela ihlobo esihle sizocela ihlobo esihle so that man yabona umfana uzokufunda kufunde mfundane nasembedeni a practice ngasha zonke idale no dog style mase funa ukushada aye kwa nongoma ayolanda engakaze ithintwe akekho umuntu owathenga imoto ase driving school nasebefundile ukushayela bahamba bothenga ezintsha kwa Mercedes kwa PM uvumelani kuba imoto ase driving school umfana alale nawe ngenkani akukhahlele owenza isono uyisigqila sesono so that men are without excuse ngibona enye igroup sengivala inxa isikhathi bamba ngibona igroup uthanda tornado wahusha umoya zivunguvungu iKatrina iHurricane uWilma uGalion iKachapila iBulldozer iBacon Green Shwili wili sabajuda ngibona enye igroup lena igroup mighty Jesus le igroup yabazana kade besebenze imalini bephatha imali kodwa bekhwabanisa beza phambi kwesihlalo sikaJehova bathi Jehova sasiphatha imali emabandleni nasemsebenzini ngangiphatha imali kodwa ngenxa ukuthi nganginekweletu ngangeke bakhona la ngikhwabanisa athi uNkulunkulu lalelani ufakazi wami phakathi kwesixuku sofakazi vele ufakazi oyedwa igama lakhe nguZakewu athi mina Jesu ngangitshontsha i-tax money yabantu ngikhwabanisa kodwa ngelinye ilanga kwadabula uJesu edlule eJericho ngayogibela esihlahleni wathi uJesu Zakewu shesha wehle namhlanje ngoba ngifuna ukuya endlini yakho uthi ngafika ngangena wathi uJesu insindiso ifikile ngamukela uJesu ngasindiswa kade ngikhwabanisa imali ngamthatha uJesu ngaba pure in my life athi uNkulunkulu nizwele hambani nesihogweni bakhwabani sibe mali so that man siphelile imali uyikhwabanisa naneyishumi ngibona igroup la ngazi noma esithupha noma esihlanu yabantu abasontayo bakoluthela maromene ikhulu ezineyikhundla omama bomanyana makwabo hlabo sokumkhonza uThixo hlabo sokumkhonza uThixo zavula incwadi neyodwa yavula omunye umama wasewesele kwafika sini singane yakhe waya kuma kulesini komanyana athi nanga usathane entshontshi ingane yami ithi sinisiwe kwaphinde wasiniswa esibili wasiniswa esithathu wathi hey bazalwane bomama omanyana ngithanda sini nginenkinga uhlasela ungena uSathane noma ngeenyawo zingenelwe usindiswa ingane kwami kusho umama wesivatho wejoyini hlobo sokumkhonza uThixo akekho umuntu ongasindiswa esesemhlabeni soso sonke siyazama soso sonke siyaphumputha sonke sifuna isitsha bomnyameni lalela asizami asiphumputhi siyasindiswa lo mama
No mama kanti uzothe mini ngakusasa kufumiye kufe yena umyeni wakhe ngekho afe kanti uNkulunkulu umthatha kwesikhashana kungekho umuntu esele yedwa kupartner nsuku ngakusasa ezwa kubumanyana wafa wathathwa uNkulunkulu umthatha wafa few hours wamkhombisa isihogo wamkhombisa isiZulu uthi wasemnikeza incwadi eyodwa yokuphila wathi bheka igama lakhe walibheka nelabo mama bomanyano akangalithola wasenikeza incwadi eziningi ezisho ekufeni wathi mayibheka wayithola wathola nabo bonke omama kule ncwadi yamagama okuphila wathola iy'ngane zakhe amagamazo ephakathi kodwa kulawa enamagama amaningi eziningi zazingekho ingane kukhona yena impintshi yakhe njengoba ungafuna ukusindisa ubanjwe i-uniform njengoba ungafuna ukusindisa uthi ufuna ukungcwatshwa kahle isonto lakho liyokungcwaba kahle kodwa uye esihogweni abanye basaba ukusindisa bathi yisonto lobabamkhulu yisonto logogo athi uNkulunkulu ake uzwe ke nina bomama omayinini bamasonto phakathi kwesihlukuesofakazi kuvele ufakazi odwa uNikodemu igama lakhe athi mina ngangiyisikhulu sesonto ngangikwisanihedrini ngangivatha kodwa ngobunye ubusuku nganyonyoba ngathi kuyabonakala rabi ukuthi lezi zinto zenzayo uvela uNkulunkulu ngingenza kanjani ngingena embusweni kaNkulunkulu na athi uJesu kumele ukuthi uzalwe kabusha Nikodemu noma eyayisikhulu ungomunye wabantu ngesikhathi uJesu esemnqamlezweni owathatha isidumbu esesindisiwe ngizelwe ngokusha ukholwayo indoda na unophila
okuphakade
ayo kholwa i-Faith Mission ayo kholwa i-Assembly
ukholwayo
indoda na
Oh, unakuphi okuphakade
athi uNkulunkulu manje esihogweni bona omasonto bonke laba o Mother Teresa o Papa John Paul II nathatha isikhundla sika Jesu Papa ngibona enye group ngenxa yesikhathi lena yi group yabadivosile kithi akhona yethu umuntu ongazukuza laphambili le yithi igroup yabadivosile kudivosa abazalwane ashada aphinda divorce ashada aphinda divorce ashada aphinda divorce athathe khona la ebandleni engathathe ngapha athathe khona ebandleni athi khuluma umoya ongcwele ashada angathandazi angena emshadweni engathandazanga kanti kunomahluko phakathi kwenkanuko nothando lust and love inkanuko ithi I love him because of the car he drives because